Sebedo kuko yo mana siasa mag weche go mag mrima mane momiyo kata odiochieng' manyoro bende nolero shares kaka nopogi wacho ni jomoko kendo noseyo ahinya mano spika mar od bura mamalo Moses Wetangula kaachiel kod spika mano mar seneta Amason Kini owacho ni ere kaka Wetangula dwa yale ewi weche mag shares to en bende noketo koke ewi kaka nonego bed ni pogo shares mago mag Kenya Kwanza kata kamano en siasa kose dira dira grounds go wanyalo wacho notekno oromo diche ma kawuono wadhi neno ka jood bura luto ombulu mondo gidhi odhi dala
jo is grounds otegno kabisa ng'ani king'iye kama kura pogra gi yora matinde ing'e ni ng'ani kata ka kwano gigi okwano ka en oko ne rachne owacho ni jokalenjin moko ma kiawa kiawa kure nomiye dhok ma oyude milion achiel dhogi gimomiyo miye ok owachi to en public officer monego bedi ni kimiyigi mokadho siling' alufu adek to nyaka idhi iful poko fulo owacho ni kata shareholding ni ing'e ni en gima timre Kenya ka to ok ober wagombo ni ka in ja Kenya ma osesomo ma qualified ma nigi experience to onego bedi ni yudo tich ok ni nochuno ni un ne ugo kura nang'o en ing'e ni onene ni shareholding ni nosign maja ni gima kata kugo sei to onego go sei wich kuot kupande en ok one rachne owacho ni wuode ma pok ochopo kata higni 30 ne nyen pok ochopo higni 30 ni bank moro miyo loan mar siling milion 600 wan to wathagre kabisa mondo iyude ng'ama nyalo miyi kata mana hustler fund mar en tindeni en alufu ariyo koso en siling alufu adi ma dhano yudo koro iyudo ka oonge consciousness mar gima rach en gigi oneno ni gin ang'o gin normal en ng'ama kikond kwaweyo ne pod obet ofis maduong' kama chachande to ka nyadhi medo kethre kabisa ok en kende e timbe marichogi ji ng'eny lakini kapo ni wanyalo chako kode kaka example ile iwe funzo to mopogore gi mano ing'e ni ne odhi during campaign mare ne en ng'ama ne odich campaign ne mogik kabisa ne en dino ne Raila wach Raila ni bende malit ne ni Ruto nokone Raila rach ni to sani koro kare koro Raila ber mani ing'e ni gima lit ne moloyo mar ariyo e gik mano wacho be nitie mano lidho kia nyithi jomoko ong'eyo mokano pesa moko oko mara kia ji otim wacha dani geri gi ji otim koro yudo ka jatend ker bende ne ogine nitie kaka ogware kanyo koro kiriwo gigi te siasa ni eiye lakini kaluwore gi en owuon bende kaka en to gi jok mogwaro matiende ni ok en politically mature kech seche gi oke same gidwa gware jatendi to nosekwang'uono kendo igwang'uono to iyanyi okwang'uono to yenyo koro aneno ka ng'ano nego dhi mondo ng'ama chielo obi to moloyo ato hihie gimomiyo agombo nodhiyo eka jodalawa modake gotgi biro ng'eyo ni Kenya kaendi ogendini ng'eny nyaka ji ti kanyakla gin gigani ka gisemako hoho mar okak to koro gitieko to ok nyal tiekre kamano gini wadwaro ji te
matinde nitiere wach moro
nitiere wach moro madwa medo ka constitutionally charges 11 ka onge magachagua break mano tadwa wacho gadier gini kako explain kata kotere nyim doho politically onge gima nyalo bedo anka ni mae mwamako ni mae kaka ni ketho chik mar piny Kenya kwang'iyo about consistency anya paro before election jo ageyo nopenjo ker masani ni kopo ni ubiro chwanyoru gi jalupni ang'o mabiro timore to His Excellency President Ruto nowacho gadier ni an gima nene sirikand Uhuru ni ok dayie eni ng'at moro e ofisa kata kamoro amora timne jalupna gima otimna mano waneno ka jogi gichalre e consistency mar miriambo gin together poko kalo higni ariyo to gik mane Ruto kale ka ema gachagua bo kale
koro nyalo bedo ni pinyno awayo jogore gi lak mapiyo manade kaluwore ni higni ariyo kende tero waneno ka pogruok osebedo twak mar thicho oko jalup jatend piny Kenya nitiere.